mulaya waliponea mbia na tuende nyumbani kwa Bwana.
Mulaya waliponea mbia na tuende.
Money.